Harusi yao iwe harusi ya milele na iwe harusi ya kupendeza. Ochweyo pingi tekone, eyawe, wamidu onka
wonobe, eyawe, eyawe. Harusi mara ya baleni, kiogo, ati makumogi yuka. Timba memba, beri harusi mabaya, ati haresi kulo somo mabaya. Kono kwa era no de odegi ya mabaya akone akone nya sai ni rite mabaya ubede ade gol par gi rite mabaya na kama isa de
eyawe wapaki eyawe eyawe wapaki jo wa
eyawe eyawe
wapaki
eyawe wapaki
pingi folo ndangi tweyo
I promise to love you without counting, in sickness or in health, in prosperity or adversity, and in forsaking all others. Be holy unto you, so long as we both shall do. I promise to love you, to comfort you in sickness, and in health, in prosperity, adversity, and in the safety of all others. Keep holding on to you so long as we both shall live together. So help you God.
Dongo miyo wangi manono Owaro mine nyaka uone Ojende kodi nyiri Lucy Okech Pak kona nyasaye Hallelujah
Japo niromo chunya Onge machalo kodi osipna Sibuor maka yuda Jale
Yewe
Sibna, Sibun Makayuda, Jale,
Eyawe, 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 Wapaki.
And today I'm very excited to marry the love of my life, that's Kephas, and I'm so happy. Galus, I love his personality, his hardworking, honest. I just love him. My friends. Yeah, it's a good thing to get a husband. I don't just getting a husband, getting the right husband is a good thing that we should all embrace.
Wow. Some say that marriage does not work. What's your perspective?
No, marriage works. So okay, people think that love does not exist. Love exists. I know love exists, and marriage is not a scam like they say. It's real. To Kephas, I love you, and thank you for accepting me to be your wife. We are going to make the most happy family.
Snow is falling down, children laughing all around, lights are turning on, like a fairy tale come true. Sitting by the fire we made, you're the answer when I prayed I would find someone, and baby I found you. And all I want is to hold you forever. And all I need is you more every day. You saved my heart from being broken apart. You gave your love away, and I'm thankful every day for the gift of
watching as you softly sleep. What I'd give if I could keep just this moment. If only time stood still. But the colors fade away, and the years will make us gray. But baby, in my eyes, you'll still be beautiful.
All I want is to hold. All I need is you more every day.
You saved my heart from being broken apart.
You gave your love away,
and I'm thankful every day
for the
my love to have. love's design. The one he kept for me until it was time. The one that I dreamed about, the one I can't live without, the one he kept for me until it was time. I put my hand in yours, now and forevermore. Just put your faith in me, I will be all that you need. I'd pray and wait for you, so patiently, and now he's blessed our love for eternity.
Sky, she is worth more than diamond. She is worth more than silver. Special kind of woman. Oh yeah, imamaya bwabaya ngozi chuku. She's a virtuous woman. Makanezi mwanyi dioko.
Mos, Luigi, Dalet. I didn't know. ruoth otimowa. Ondeni kuma ji oneno jaler gipuoyo Yesuna. Jaler timbeni kuma ji oneno gipako Yesuna. Erokamano Baba, erokamano jaler, erokamano, erokamano, erokamano jawa.
Bora tu Yesu awe ndani kuwaelekeza. shida na raha. Mshukuru Mungu.
Nani
wako pinga hayo na Yesu mwenyewe amesema.
Nyasaye e nyingu Yesu. Wendo madongo mwanangu kawuono en Kefa kod nyamin wa Lilian. Pod abiro. Nadwa yudo ka umako meto. Aleluya. Ayudo ka mita umako. O samoro nitie kuonde moko muyudo kodwa ridorenu matin. O the matching team. O kawe ugi Yesu, penyi samoro jaloko. Bwana sifiwe. Enyucho kono wanie church compound, linya loka ugwethu katakumi. Kono wanu kaka jomanika. Okone gwala umundo ukau kuong. Leke samoro ini nyaloki ano kuong nade. Inyalodhi ya moro bibedo wa karen. Akiani wawinyure. Ne kata jombanduwa kendo. Angeni nitie jomineno ka mimachgo kata mineno mubiro ka. Okeni rumo kore nani wakendwe. Man is not the process. Kende rewe nito uwa. Tiende nango, inyalo neno ka to kuonge non. Ba uweyo. Angina sicha akumne uweyo, kuonge non. Nikitinya rumo kore kobero koka ka malaika. Onyono ka malaika mwe puluganku. To kodyo donjo nye ot. Imodi timo ni. Ede wora rus bani bire me oro central. Ede medi kum. Pastor Pige somna book mobedo nya nonro, the best book. Kumbuge mase some pin mangema. Book mase yudo ni book maber. Manyalo guide families. Mapunjo weche mag dak and the Bible.
My wife, yes sir.
And moma. Mome book maber. Molo buge te. Manyasayo walo. Mono los mirewa. Maka di poni ni gipek more ot, weringo kumbuge mangeni, bukomo ni ket malo manyasayo kete weche ten moma. Usome asa family prayerfully, ni kechikanye manyasayo gule weche, manyalo konyo wa. Somane liko.
Lord wako penjo.
Matayo sura pargo chiko, wesne abit gauchia.
Kero no wacho ni ya, ni kechu wacho no. Ngato no we wun mare, gimin mare. Kendo no padre gi chiege ji ariyo go chiko. We sautiyo? Ema miyo okpon gin ji ariyo. Omiyo gimanya saye oseriwo kek dano upogi.
Ngamocha kukende ninyo saye. Samo Yesu bide penyi kato yulo kachandro kumoroni nitie diyo yo Yahudi. Kane nitie jopuonjareo madongo mani jiongeo. Ne nitie ngato ni Rabbi Hillel kod Rabbi Samaya. Rabbi gine ni gipuonji moko matek. Negi wacho ni kangato kendo. To chiegi owe chiemo mowang', chiemo ma idwa chamo odhiambo, chiego chiembi oweyo mowang', dhako ni riembo. Ne gichak giketo chik moro ni ka chiegi owuoyo matek ne babau kata babau oluonge to yiene matek. Ogo koko ne babau kata koluonge aluonga, mano iriembe. Kane nyako nyalo wuotho gi wiye nono ma ok oumo, mano iriembe. Kane nyako wuoyo matek e ot ma duonde owinjore ka jirani, mano iriembe. Ne wan gi chik moko ma theso theso mane miyo ji ok okawo kend ka gima nigi nengo. Omiyo Yesu kobiro to jorieko mane weche chando, mane temo kelo confusion, Yesu nobiro mondo oketogi e line ni kend muneno ni ok owuok kuom dhano, owuok kuom jachwech ma ok onego tug kode. Mana nyombo tek ma ok onego tug kode. Kata in ka mitugo geche ng'ato, nyombo tek mitugo ne ng'ato gi dhako. Nyombo tek kik itug ne ng'ato gi dichuo. Dong ing'e ni pod otamo ng'ane, pok odo dhako nyaka wuon. Alo? Nyombo ok tuk rawera. Nikech kata sani, sama wuoyo kore ni nitie atua ma jogo ogoyo. Ma kidwa tugo ne koro kefa gi dhako, mokaw dichieng' alanga, donge in ng'ama Nyasaye nena nena. Haleluya chokruok. Nyombo tek. Yesu ne dwa kelo nengo mar nyombo mondo ji ong'e ni nyombo en gima Nyasaye owalo, ogima nigi ber, ogima long'o ma hap Nyasaye nitie ma ok dwa ni tu kode e yo ma ivi ivi. Winja koro kama dhiye. Weche mang'eny kaka jogi dwa dak, moko ni wasewacho kodgi. Mok ang' na wach mang'eny ka. Abiro mana kawo kamoro matin. Yaler ni ni kend ka kend matimore pinyni ma koro kefa. Un gi nyaminwa Evelyn. Wawuo ka machiegni ka ung'iye. Ukweuru. Ukweuru kefa. Ma odiochieng' biro bedo gi mamor. Eva nyichunde un odiochieng'ni polo okele. Aneno ka gibuonjo ka ginyisa ni pasta. Nyasaye uchopo odiochieng'no. Haleluya. Awacho ni kend ka kend ma obiro e pinyni kata motimore, Nyasaye ong'e wachne, kendo ong'e chalne, kendo odich go. Anuoyo. Kend ka kend matimore e wang' pinyni kata mosetimore, Nyasaye odich go. Inyalo yudo ka ji obiro kama e kend kama. Samoro jomoko biro to kodich gi kendne. Kata ok idich kod, ibiro mana wuoro, ibiro mana neno, Nyasaye odich gi kendne. Dich ma Nyasaye odich go gi kendne, miyo nodwaro mondo miye nafas, umiye nafas kefa, odag kodu e odni. Odag kodu mondo okonyu e timo ang'o. Obednu japuonj, oritnu kendne, odonge, ogwedhu. Anuoyo? Nyasaye dwaro dak kodu e odu ka mondo obednu japuonj. Kaka ang'o ma Nyasaye nyaka puonju e odni? Joma minegi kata ng'ato ka ng'ato midak go nigi yomyomne kod strengthne. Mondo ing'e kaka inyalo dak kodne, Nyasaye ma nyaka bedni japuonj. Minegi nigi were moro, kata nyiri gin gi were moro ma chuo waonge go. Achiel kuom were gin gi were mar weyo. Onyalo we wuon gi min, gowetene, gi jogweng' gi jodalagi. I ng'at achiel ok ditame weyo. Ang'woni, mon nigi were. Owe wuon gi min, gowetene gi jodalagi gi anyuolagi. Ubiro dak kode. Onge gini nyalo twego. Onge gini nyalo twego bed pesa, gimigerone. Gimichamo, uweyi gi pesa go te, gik michamo. En gi were mar weji. Ing'ato achiel ok ditame weyo. Omiyo chuno ni nyaka polo mi puonji rieko ma didaggo kode mondo kar weyi to dagi. Point machielo, mamiyo Nyasaye nyaka kaw thuolo mar dak kodu. Piny mwadake ni weche ng'eny. Kendo gik matungo miere nitie. To gik matungo miere gi, yadh gi, en ng'eyo Jehova Nyasaye mangima. Wuotho kode, kendo dak kode. E point matin, ka katieko jiusani. Weche donjo e miere. Weche madonjo e miere gi kopo donjo e odwa, ere kaka dwa handle gi. Kefa ubro donjo e ot. To ot ka ot nigi tuone, ot ka ot nigi chandruok ne. Sani to unie suit, unie net. To kusedonjo, ubro yudo ka nitiere dondi dondi moke ot. Ot nigi tuche moko, ot nigi weche moko, to weche go chalo mach. Mach mumoku. Pek madonjo e miere chalo mach mumoko. To mach mumoko gi. Gimiting'o ne nyalo miyo tho kata dhi mbele kolin. Kiting'o ne petrol, apenji mach kumoko to ting'o ne petrol iole. Ang'o matimore gi majno? To ka mach, iting'o ne mafuta. Gimiting'o ne mach kumoko ema dhi kelo konyruok kata hinyruok. Kech kiolo ne petrol, ten malo. Ere yore ma wanyalo manage go mach. Pek moko modonjo e udi, kanye ma wuoyi kawuono matin. Achiel kuomgi, nono ni chandruogni be entie, be chandruok nitie. Koso en aena wach moro, en gima kadho koso entie. Nono ni be chandruok nitie. Nikech ng'ato nyalo wacho ni chandruok nitie to chandruok onge. Gin jomoko sedagi weche mag awinjo. Mang'i giki okang' moro mitimo gimarach to kare chandruok ne onge. Non ni chandruok be nitie. To kiseyudo ni entie, namba ariyo, accept. Yie ni entie. Koro ma entie ni atim ang'o? Chikiti kanyo. Non inwang' ni chandruok be nitie. Entie. Ma koro entie ni atim ang'o? Accept. Kise accept, lamie Nyasaye. Lino, keti ule lwete Nyasaye. Kuse kete lwete Nyasaye, unungo Nyasaye. Unyalo ka utulo mwikede pin, ulose ka umuyo. Watch emitiyo go, kigolo Evelyn dala kocha. Watch ne macha kubedu go, ka umuyo, mono tatu wa pek mora mora, mano donji. Mtingi ba jandiko mono kona, manyaka wache. Jandiko no wacho na weche moko. Nea, sama uchaku wuoyo, eweche mano maku, odum gidongere nea, be committed to preserving your marriage covenant. Sama ubedo pi, duaro u, kikubede mar wuoyo, to mar loso, nikech kend en single manyasayo walo. Marriage is a covenant, not a contract. Bedun piny ma wuoyo maru, kik bed ni umanyo yore te mag wuoye gi kethe. Ok dang wabi ka mwabedi lemo ni mondo wakonyu loso gima kiny wuoyo. To wakonyu loso gima kiny biro dumu kendo biro dak manyaka chieng'. Be honest and fair in handling conflicts. Tem bedo jadiera. Pasitio. Sama wancho donjo matek. Dho bwana wancho ni be honest and fair. Igeni nitiso tijomo kumaka wancho donjo negi kefa. En kar bedo jadira, bedo honest, adire gimote imore. Ochu wakore, o defend. Okanuwa, wikedo na. Wewe okoda. Okambasi. Okingea. Beda beda jadira misteko yodore. Be honest, ni apekto nitie nyapijo moko. Ay, tochako wacho ni be fair. Kiki uo gina nandichuo, andichuo wetugo kona. Uyo, be fair. Mondo ibe ningeno dano, ibe dano. Kendo, aruna chaka njisi point machielo. Wacho ni keep your anger under control. Samudu aloso wacho moromo doge mateke hot. Kiki poka mirimi ni malo. Mirimbi ni malo, mirimbe ni malo, makuro dhonga, doji tete ni ateta, jijaje ni, adhongi ni mechigni, katayaji ni mechigni, uduoku mirimbe chini kawachi mateko donjo. Jandiko muru wacho ni ya, kikuchore njime, ni magogi kipibi losbange, samuchore njime no, omedo chwakore, kuchiemu manu muoji, samoro thwa ima nyaluuki. Ayudo ni peku moko nitie ma samoro nyadwaro horuo, no ne, ogima dwaro no otime mapiyo, olos wachene mapiyo, koso dwaro horo acha kamedi moro sabudwa losweche matek stick to the issue at hand kaniti wach mugolo mano kelo chandruogno we solo weche moko manotimore higa mokalo gi weche manotimore ayudo kes moro jaduong Paul ka ng'ato chieng' moro kono chuore niya tarik apar gabich higa piro chiko gochiko sa odhiambo ka chieng' podho ne dwoka marach kendo higa manoluwo higa 2003 nawinjo kaka nitimori gowetena gi jodalawa maga kano stick to the issue at hand maok isolo gik moko kocha kocha mopogore gi gima nowuoyo wachu wach achiel utieki amedi point moro kendo jandiko moro wacho ni listen carefully and tactfully sama wach moro wuok bende ng'ama chiko ite maber to gi rieko igi ni seche moko ng'ato wuoyo titamori listen ang'e weche mdawaka ang'e pach aseng'e kama idhiye wegi kanyo aseng'eyo kama idwadhiye in ing'eno dwadhi kanyo ng'ato nyalo chako from known to unknown onyalo chako kama ing'eyo todhi kama itimang'o kama ikia wegae wuoyo chikiti we ugol pache to kosetieko korka kone ne awinjo o gima niwachono jocho timore kama kama listen carefully and tactfully ine ni chese cha moko ma jomoko iwuoyo koto kawuono simi obiro ne eno chat o chat en koni uwuoyo gang'o otimang'o nyathini ti uchiko nyathi listen carefully samoro pi wa gichwer iywak no anero wuo listen carefully and tactfully diko machielo wacho niya seek help from positive people wan gi jomoko mamor gi dongruok mar odi kiku gik ni un koro kudwa wuoyo gi ng'ata ng'ata ng'ama Paul ni koro wadu wuoyo kodi kefa tacho ni weri kora weri kora weri kora kato na ng'ato buta ne yo mwe mwedo buti kumondo gobe aleluya chokruo joma nyalo konyi gi moko gini jonyuol ni moko gini jodolo makoro nyasaye oketo mbele wakagi tem manyo solution kuom positive people jomi ng'eyo ni oikore dongruok mar odi atieko kawacho niya ka pek mora mora odonjo e ot two more points choose an appropriate time to discuss a problem yere uru saa mowinjore na neno ng'ato ka pek odonjo to saa chime mokore ni weya ni chime kanya nyango wechime wane chime nikoro chime kuro eva weya ni chime kanya ngine nyingi kuro sunguka kenu nungu unamu akene ni sweetheart akene ni darling akene ni honey ukangeyo kaka gili mungu regine magingeyo hallelujah tugika makuro eva wechime kanya
asingi ise
watch mano timore ni iwa chama yere saa mabero saa chime jise chema ngato ulo se timu lalo yue sa uchielo tieno kefa uwache manyuma wache nuwa di kugwecha kamu gane uwache ukumbo nyale mi uwache uwache tuwe uwuyo to dhano nindo uwuyo to dhano nindo yer sa maber maka wacho donjo matek tu nyalo wache maber yer seche maber tok seche kende environment maber moko samoro nyasaye nyalo kelo nyithindo koro yudo ka nyim nyithindo emiwache weche te nitie weche moko wache nyim welo kata nyim nyithindo yer appropriate time sa maber gi kama ber moko kuod winya wadu moko nyim welo nieri wacho na kel chiemo ichiro na kelo ndak ni wepe Ango miya kwa kudongazete meeting. Mugging. Be willing to forgive and forget. Kosa nyalo yudore e wach ni. Me yudo kanya wadu yudo kosa. Kikubeli and winning game. Ngamu lose ki ngamu win. Woyo. Kosa nyalo yudore. Toko yudore. Be willing to forgive and forget. Chivye tuolo. Mwono beli kuomi. Mwoni ni imwone udhi nyime nikech gima Nyasaye dwaro en ng'uono. E nying Ruoth Yesu. Amen. Kapok alemo ni,
Yo,
yes. Yo, 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 Microphone. What were Tiruge, a Gibiluni vows? Could what were Chapo Ginyako? Or could they saw Megiduo? Or they saw Megikisong? Toku Injo, who Tieko Mabed? Ninja Sai Konya, to a Winjane Amen, Gisegalagala Meduum. Wami Fuolo.
I take you personally, before God, in the presence of these witnesses, I take you before God of values to be my wedded husband, to live together after God's ordinance in the sacred estate of matrimony. I promise to love you, to comfort you in sickness and in health, in prosperity or adversity, and in forsaking all others, keep only unto you, so long as we both shall live. So help me God.
Uwoyo koso kuwoyo. Uwoyo! Na winja ne. Ima kepa wako katakono waki nwe.
Uwoyo!
Hi, before God, and then the presence of these witnesses, I take you, and then I take the person, to be in my wedded wife, to live together, after God's goodness in the sacred estate of matrimony. I promise to love you, to comfort you in sickness, and in health, in prosperity, in adversity, and in forsaking all others. Keep holding on to you for long and we both shall live together. So help me God.
Adi Claire, Kefa, and Evelyn legally married. Amen. Kefa Omolo Galus kod Evelyn Achieng Kikaso Sani Gilokoni Minister and Mrs. Kefas Omolo ni Nini Kurosa Yesai Dumini Chako Kind Chak Dini Kindi Gye Mwot Kodi Gye Kindi Gwede Gye Gwede Teach Lwete Gye Gwede Gye Kadi Gye
gwedhe ka giduogo. Gweth nyithindgi mibiro miyogi. Kendo wuodhni, Nyasaye, idonggi e weche mag chuny, tiyie mondo odgi obed polo matin midake kodgi. Kendo dakgi ka gimiyo nyingi duong', obed gima kelo mor ne jonyuol, obed gima kelo mor ne jok ne kanisa, kendo ne family gi as a whole. Teko mar polo wuoth kodgi, kendo Nyasaye twegi e bwo herani, karep miriwogigo kawuono e kend Yesu, gifwenyo ni in ema nisebedo kilosonegi mak. Kik giweyi, giwuoth kodi ka gimaki, ka kinde duto giketo odgi ni e nyimi odiechieng' kodiechieng' kaka jaratego manyalo rito odno. Erokamano kuom winjowa e nying Yesu. Kefa, iman go ne iluongo ni marriage certificate. Marriage certificate ni aminga. Ae amiyo ugo, tuka miyo ugo, inidi wakane kanyo. We wange ane kamini wakane this marriage certificate. Wange kaketeme. Wasan mwaka keteme, tuwana no kamini wakane. Then you get watch come on this, right? You look at the camera.
Pauline David. Tukuza Mungu. Yes. Le winje, winj bende winje, kata mana yamo koda paka winje, Nyasaye manade.
Yamo donge winji, kode bende winji, Nyasaye malicha inya, we wapaki Nyasaye. Paki, rech pe paki, win bende dendi Nyasaye, we wapaki Jehova.
Ruth dongo miyo wangi manono, waro mine nyaka uone, ojende kodinyiri, Lucy Okech. Kona Nyasaye, hallelujah.
Japo niromo chunya, onge machalo kodi osiepna, sibuor makayuda, jale, yawe. osiepna, sibuor maka yuda jale.
Machunyigo enango madiher onde yudi de manywang Yesu etiend Yesu nitiere ngima mosiko anya Jerusalem pakoda Yesu
enango miel nyetendo miel kipako mwana Yesu ayawe wapaki
Wod Phoebe aseneno madongo dongo e wang piny ka tayudo ni jawar ema nyalo. Sigalagala Yesu. Yesu kingi Ngolo mamit yudore mana ei jawar. Yes, mach koro liel, mach mok goli hiro. Mach mar roho maler. Engineer Wode Phoebe, le grand president. Ndani abarikiwa studio Opako nyasaye.
Siku yetu ipo muhimu,
sweetie
ya haru. kanisa nyumba moja, mwili mmoja, kila kitu ni moja. Tuwe pamoja, upendo na ongeza, nawe ongeza, heshima na pandisha. Tuwe pamoja.
Sweetie, sweetie, sweetie,
haikuwa rahisi, tufike
my baby
leo hii.
Sasa wewe ni mimi, mimi ni wewe, wendo wandani wangu, rafiki yangu. Sasa wewe ni mimi, mimi ni wewe, wendo wandani wangu, rafiki yangu.
Na wazazi wameona, wakaturuhusu kwa furaha, wakasema hey,
tumewabariki.
Na Mwenyezi Maulana atatubariki, tukazae na tule hey, hey.
Watoto wazuri,
sweetie, sweetie, sweetie,
haikuwa rahisi,
hey,
tufike
my baby
leo hii.
Na hapa tulipo
ndio siku yetu,
ipo
muhimu harusi.
Fiti fiti baby,
haikuwa rahisi, tufike
my love
leo hii.
Na hapa tulipo
ndio siku yetu,
ipo
muhimu
fiti
ya harusi. Sasa nyumba moja, mwili mmoja, kila kitu ni moja. Tuwe pamoja, upendo na ongeza, nawe ongeza, heshima na pandisha. Tuwe pamoja.
Sweetie, sweetie, sweetie,
haikuwa rahisi, tufike baby leo hii.
Yendo mengi mengi tupande nayo, sweetie ni kuheshimu, uni heshimu. Mahaba moto moto, yawe ni wimbo kwetu, yawe kanukie.
Walikuwepo, walitamani, nao watafunga harusi,
wakaparangana, haikuwezekana.
Kama si Mungu tusingefika hapa na kufurahi hivi.
Na leo ni leo, mambo sasa ni mambo.
Sweetie, sweetie, sweetie,
haikuwa rahisi, tufike
my baby
leo hii.
Tulipo
ndio siku yetu,
ipo
muhimu ya harusi.
Fiti fiti baby,
haikuwa rahisi, tufike
my love
leo hii.
Na hapa tulipo
ndio siku yetu,
ipo
muhimu
fiti
ya harusi. Sasa nyumba moja, mwili mmoja, kila kitu ni moja. Tuwe pamoja, upendo na ongeza, nawe ongeza, heshima na pandisha. Tuwe pamoja.
Na tutakumbushana kukaa na Mungu, familia ya Mungu, huja upendo wema kwa ndugu wote, wa pande zote, tutapendwa na wote, hata na Mungu.
Hey, hey, hey. Oh baby,
Teddy B.
No, ta-ta-ta-ta-ta. Yeah.
Oh baby, ta-ta-ta-ta-ta.
Mina kuchagua wewe, wewe uwe wangu, wangu.
Kupendwa nawe majaliwa, kukuoa ni baraka. Mshikaji wangu wa maisha, oh baby I love you.
And for you, ninabadili mienendo yangu baba.
Baby for you, ninaukimbia ujana mama.
Nijenge boma nawe,
nawe
zae watoto
nawe,
nawe wale pamoja nawe,
nawe
kwenye madhabahu unavonga, unavopendeza kwenye lorinda. Oh baby, I knew you were the one for me. Oh baby, you're the one for me.
I can tell the way you smile, the way you laugh, the way you talk, the way you walk. Baby, you're the one for me.
Sana I've been, yeah.